mwezi kuno go gujana birungi twagala kolera mwenso bi biki kale gwa dembe gunonyiza kwegamba kuberawo kyoka na esigwa bikolo byo
okay ye mwe wala mutya wasiwasi mu kisibo
atu kitumwe wala kuba tuli bantu bakulu
eno ye Salam TV.